This park is a pastiche of fertile river deltas. This area was once an archipelago until alluvial sediments from interior mountains filled in the gaps, forming a network of marshlands. With 11 different ecological habitats, accessible only by boat or light aircraft, Tortuguero marches not just to a different drummer, but to a whole different band.
Da 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 da